Pule Moodi on the edge of the box. Still Pule Moodi, straight to the back of the Congo. Sibisi, nice little dummy.
Moodi, ukuthi angenze njani ke angadlula ni kule iPhone le ndoda esandongena